put what's that? We have to put Murumba Pete. Okay.
No.
We're talking about
We don't have to.
Okay, but we're talking about
don't. No, don't end too short.
Okay, hold on, guys.
Murumba Pete.
A lot of people think Murumba Peach is one person, two of them, right? I've got Emmanuel and Eno joining me. How's it, gents? All right. 2015, you come through the side, you was Zamu Pusha, even Murumba Peach, COVID happens. You have to go back home. Is this before or after the EP Dreamer dropped? You've had it tough.
Too much.
You know? Just take me back to that time where your studio was literally just an old laptop on a plastic chair. There's cables everywhere, you know?
Yeah, I think that's the year that we met, man. Because through COVID, I turned down to open. I opened another shop at Fender.
Yeah.
We were selling got dust, something like that. So
yeah.
It's past.
Yeah, it was that time, because I do remember the shop.
Yeah, so we decided to make a studio there inside the shop.
Okay.
Yeah, so things were happening. That
so it was a hustle one day.
The first song was Gucci and Kappa.
Yeah.
So he did that song, and I love it. And I told him, my brother, I think we can put this song there. And I know someone that knows someone.
Yeah.
Maybe if that someone can connect. Some of the connection.
Sure.
So I called the guy, he stays in center, and I called him. I think I have a hit.
Yeah.
I think I have a hit. And I'm rolling with another brother here.
Yeah.
So I think you're gonna love, because I wanted to come back here this time, because it was tough.
Yeah.
So I told him that fine, if we feature you on the song.
Yeah.
Because that guy was connected through TV and everything. It was a plan. Then we decided to feature the guy on that song.
Yeah.
Then, yeah.
Sehle sambu. Lokho kwenzeka manje, kwakwenzeka nakuqala, kuwukuthi sekwenzeka ngenye indlela manje. Asamukele isimo, ngoba abanye impilo ishayisane soqala, kwabanye ishayisane odlawu. Iqiniso lithi impilo ayinalo iqiniso, ngoba namhlanje sinomurumba kusasa, ngasindlala ifisa ihlabelela ingoma yokunyusa umphefumulo wakhe. Lokhu kunjalo bempilo sidalo, kwenye inkathi ufefa lukho. Ngakha siphile ngoba sinazi kusasa lisiphatheleni, nami ngafika kwandonga ziyaduma ngizokwenza ingoma. Maqeda istudio ngasiphendula igumbi lokulala kumanje, ikheli lishintshile. Konke lokho bekudaliwe nale nkondlo hleze kade yabhalwa, mina sengihaya inkondlo sibhaliwe. Ayi, le mpilo isimanga, ayifuni ifakele kakhulu iy'popolo, ngoba uzojula noma sekufanele ujabule. Ngilokhu ngiziphindaphinda ngithi konke okwenzayo kwenza isisu, kuzomdala wey'ntsuku mewisa isibusiso, kuzozamazama umhlaba. Impilo ifika ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene kuthina ngokuhlukana kwethu, ngoba nami ngayeka isikole, ngayeka umsebenzi, ngalandela iphupho lami ley'nkondlo. Manje uma ngingashizwi kungashabalala konke ngomzuzwana nje. Injalo-ke impilo iyingwiji gwebi, inhle ngeke uyigarantele. Ngakho ngizohlala nedlozi lami, ngoba kusasa mina ozobe phendula imithandazo yabantwana bami. Abanye bayophenduka idlozi elibi, ngoba izinto abazenza emhlabeni eyi zinyantisa igazi. Kodwa ukukhala kusizi, ukuthi uzalelwe le eMpumalanga enkomazi akusho ukuthi ungcono kunomuntu waseLimpopo le mhlampe eVenda. Ngakho sibambane siqonde impilo ukuthi nje sidalo, phinde ubhale futhi sikhona bese ngiyabhala.